Hi guys, I have a future. I have a number. I senior. Serious. Anissa has not funo kulumangan. Yeah, manu funo kulumanga bantu ni kuluma isn't it? Is ngas understand? Nini pregnant. Nini ting shonili ni rest in peace. Manje say into wrong manje shope Shoprite. Ah, ba future Anissa has not funo kulumangan. Serious. Is there anything wrong with my Shoprite? I'm a very simple person. I believe kuti ngumuntu wabantu. That is why ngachuza lo msebenzi engiwuchuzile kuti ngientertaine abantu. Ngeke ungibone kwezinye indawo dali. Ngeke ungibone la ngiyospend imali ngaka. Sasa masingena la ku TV ngithe ngicela usizo nothi hayi. Abe kaloku asebenza so mangishophe Shoprite ikhona fish oil ebhaliwe ukuthi yase Shoprite yase Woolworths le yase Pick n Pay yakuphi amadoda anisazi ukuthi nifuna ukuthini hayi noma sokuthiwa ni siyathula hayi manje nikhuluma kabi ngathi social media niyasibulisha hayi niyasibula hayi bafethu niyasibula and bese nithi sikhuluma too much so vele sithule sithi kubuhlungu kuyazwela Ne family mina ngilala ngidlile every day ye nangizothi ngicela ini hayi madoda hayi manje now you getting too far ningeke nizosibhulisha nge social media nini rest in peace nini udle i fish eDebeni wavuka enamatags eneskin tag yini lendeni sho yobafethu ye sinabantwana nabo bayazwela bekani ngi simple kanjani na ngikhupha ne cheese manje bengidli cheese ase Shoprite sempeteni mfudumele ngidla kamnandi nebona ukuthi ngidla nama scopers ke ngintshela niyazi leyo ngi promise owethu bekani namanje ngilele ngebandayi sempeteni faki pandai guam bafit angeni siyeke ay sikeleni madoda sikeleni ye aha mina ngisimpule ke mangangixoxela yase Shoprite ncane mani ufuna ukuthi nginixoxele ukuthi mina ngiploma phi imploma so wethu kwezinye indawo emahashashasheni ngomnyama ndawo ningihande nizothola ke impilo yami nyancinja ningilandelele ayihlukanani nami nina Ay, hlukanani nami. Aha. Hawu.